are out of order. We are out of order. Mina kaze ngivime umuntu nje. I rather suffer than block someone who trying to prosper, especially the young people. The young people, abantu abancane bayicala tira, bayicala abantu abancane. Bayicala ngoba bayikusasa, kusasa siyofa shiye bona. Yingakho ngizokhuluma ngalento ngoba ngikhuluma ngecala. Lo muntu omdala ovimba abantu abezayo. Ngizokhuluma ngalokho. Why you are doing it, tira? Why you are doing it? You have done a lot of mess. Nobody have said it. People are afraid of you. And I don't afraid of you. I don't afraid of the truth. I rather die and suffer than not speak the truth. You're bullshit. Kotoy. Winja. Winja. Tira winja. Uzokhaphaza umfelokazi. Ofelwe. Ukuthi akazi lutho lwakazi ngokuzila. Akazi ukuthi kuhlonishwa kanjani indoda. Wafundiswa ubani. Wafundiswa ubani. Wena uqhamuke emakhaya. Umuntu akayiqhamukele seyazi nje. Ngingitshela ngabazali bakaPepsi mina. Ngingitshela ngabazali bakaPepsi. Unkulunkulu wami abantu abaye. Bacashiwe nje. Bacashe nje esontweni. Wena tira uqhamuke emakhaya. Wazi ngisho inhlonipho yasemakhaya. Into engaziwa umuntu kule industry okuyona. You should have be a brilliant person. But now you are the most vandalized person in history. Uma nje urish, urish, udle imali yenkatha, udle imali ye-NC, udle. Sekushoda the GFF ne TA. So that you can retire. Yebo. Ngiyabonga. Big Zulu. Sijava. Nahlangana. Naba inkabi, naba zinkabi zezo. Inkabi record. Well done. Ni wina ma awati. No more than the material of my